Yeah, welcome to Mpumalanga section. Nice into zenzeka khona. Yeah, yazi uthini ne? Nasu babu mshini mpo. Ikhanda malishisa selivalele fujini. Kahle kahle sihle imfene sikahlele. Siphethele indayela. Uyangizwa? Mpumalanga section. Yabona manje balela mesuku mishini. Yeah, lento sahlanganisele kishini. Balela mesibaka nama edition. Yeah. Mpumalanga section, yabona manje balela misuku mishishi. Yeah, lento sahlanganisele kishini. Balela mesibaka nama edition. Yeah,
okay, lendaba isong full ufake best mode. Thula nyaphakama nyaphala nyaphana musu khala vuka pano hlala ubeke indlebe ulalele. Kude kuze kuze.
Lapha sempuma we sing in the street. Where we saw the music talent so we made it go big. Having our own music chance kasolo kuthi hook. Here we come blowing up nasidala sefika.
Lele ngambe hlala idlala with ukhali tata. Noma ungatshalayo phakamiswa mahata. Mina manje ngubaba ngoba ngikhombisele langa. Njengamanje kushayelani kuze uphume idasi.
Bheka la iswala kujeleke ya. Mase sijika sijika ngathi kujikeleza umhlaba. Bese lapha emaphathini sebaveza imikhamu. Showing that bavela unkuma. They don't give up. Yeah.
Mpumalanga section. Yabona manje balela mesuku mishini. Yeah. Lento sahlanganisele kishini. Balela mesibaka nama edition. Yeah. Mpumalanga section. Yabona manje balela mesuku mishini. Yeah. Lento sahlanganisele kishini. Balela mesibaka nama edition.